nikech weche mawacho go.
Ero kama na yenye, kino kaki lere makare kama yenye dina gai. Tabitha, iwacho ni en Ruto Raila factor, e yiro mag duond buche. Mm. Kinde mage makare, marketo jotelo gi, obed tenge mar duond bura, kendo yiro jotelo. Maok range ni ngama otelo ne duond bura ni nikech ko range pono dhi kelo lokruok machal nade ka irango ni ero jok moda yero ka nyaka gibed jok ma Raila siro nyaka gibed jok ma Ruto siro e kinde montiere sana gi demokrasia kaka okete kacha Political Parties Act kiwanyo ni internal democracy onego bedo ni bedo promoted yo machal nade e kinde ma gintiere kanyo gibed nade
Erokamano inya Cleophas aparo ni duond bura ka duond bura nigi structure moro mwawacho ni taratibu ma party Hello. To one gi organs we upogre mag political parties. Kaparo chutho ni yiero gi kitimo. To itimo be kiluo constitution mar party uwon kaka party. Kawach ni ODM kaka party be ni constitution mare. To kap kitimo yiero to ing'iyo constitution washo nang'o, succession washo nang'o gik machala bilago. Nyosha baba wacho kasai weche miwacho ni koro tungni manyalo bete nikech tungni poko bete nyosha wacho kaka ne Ramogi kani okwanyal wacho weche succession mar ng'ama ngima to poko nyiso wa direction ng'amo miyo party leadership to onge kumoro e constitution mabendo chiwo bomiyo wa section mawacho ni party leadership ni obero transferred nade koro aparo ni weche gi solve the party individual party constitution maparo ni ODM nigi mare maparo ni midhilo kaponi wawach ni koro party leadership no nyalo bedo handed over kati nyalo mingat mamoro mara reo kwangi yo weche mag party parties gin very important kata gin msingi mabeyo kata masiro demokrasia mora mora piny mora mora kata Kenya kaendi you don't need kawan gi parties mang'eny to nyiso ni ji nigi options kata odwawash gi dholuo ni un gi choices mopogre opogre manyalo siro donjo kuom owach ni weche mag telo you don't need parties are vehicles mag bargaining powers gin parties gibende ingeni they're formed on ideologies koro sani kwa dhe yero kakipenja ti wacho ni samoro e weche mag ODM iwacho ni Jacom nyalo bedo ni already ni jifil ni nitie jok ma eno wegi oero kata jok ma mo prefer ema idhi mi maybe leadership roles e party kachacha to daero wacho ni parties are formed also based on loyalty kaka in loyal performance mari kata bobedo nade neno party kangi maber to in kapono mi kato mi elective posture to nyalo bedo ni inyalo tero party mbele kosi nyalo miyo party bagni. Koro kingiye wecha bilago to ibo yudo ni nitie jomoko mabo bedo treated preferentially based on loyalty, based on track record bende, to based kod kumaginya to the party. Nikech ODM as a party osebedo in function for 19 years. Koro oknyala nyala chiwe kata leadership mare, oknyala beta pinto chiwe ne ngata manyalo kelo tungni. To aparo ni Cleophas ibo yie koda ni oken gima yot mondo party kaka ODM cha mosebedo for 19 years party achiel bedo kamano oken gima yot koro apani kwadhi mbele to gik mwaparo ni ka jo Kenya wanyalo rodori mondo waneni jibo pogro pogre mwe bakelo paro mwe pogro pogre mwabedo wachung kata NSC kacha cha wacho ni national election committee elective committee mar party mar ODM kacha cha kagidwaro timo yiero for example mar the chairperson the deputy secretary general gik machal kamao kagidhi timo to gitimre yo moro ma ji tebo winjo ni the ideas kata the facts nene gichung bagi wacho ni gibe gidwa telo ka ochiw gi in a way ma ngiyo ratiro kata ngiyo nyaka interest mag joma moko koro kikwaber gitumi machal kamago
kanyo emu yiero kod